Wamelela wena mntu mnyama, fundise kuzinjobu zidle ngobuntu bakho. That's who you are, that's what you are. Wamelela wena mntu mnyama, fundise kuzinjobu zidle ngobuntu bakho.
Bobaco Gotala beco Kesela Gotala beco Nyemba Palamu e Pampili e Kamvalela.
Yeah.